Shimirwa nyagasani dawe mana yacu kuko uri umubyeyi dukunda duduha ibidukwiye iyo tugusabye umugati urawuduha ntujye uduhibuye twagusaba ifi ukayiduha ntuduha inzoka dawe haba mu byishimo mu gahinda mu bibazo n'ibigeragezo mpa guhora numva urukundo nkunda maze ngukomereho
Shimirwa dawe, shimirwa nyagasani
turi kumwe